Molweni ngu akhona lo uthethayo. Umbuzo wethu uthi ke bala okanye fumana u-23.44. Mhlawumbi into eza kunzimela ke kuba echaphaza lithetha ukuthini elisemva ko-23. Ndifuna ukuxela ukuthi lithetha ukuphindaphinda. Ungayibhala ke njengo-23 umphindaphinde ngo-44. Okanye bathi u-23 umfake kwizibiyeli ithetha into enye ke nokuphindaphinda no-44 wakho umfake kwizibiyeli. Uzawubona ke uzawuba nezibiyeli ezimbini. Ngoku ke ngoku njengoba siyazi uba ilichephezo lithetha ukuthini ke masibale ke ngoku le ngxaki yethu. Sizawuphindaphinda ke u-23, sawuthi 23 umphindaphinde ngo-44. Ndizobhala ke uphawu lwethu ke olaziyo. Kuzawuba lula ke ukuthi uyenze xa ndiyibhale ngolu hlobo. Masibhale ke uphindaphinda. Sawuqala ke ngokuphindaphinda u-4 wethu wokuqala okwindawo yethu yokuqala, indawo yakho ka-1. Sawuthi u-3 umphindaphinde ngo-4, ngu-12 ke lowo. Ubhale u-2 wakho endaweni yakho yokuqala, uzowuxhome u-1 wakho umbeke phezu kuka-2 kwindawo yakho yeshumi. Size sithi ke ngoku u-4 umphindaphinde ngo-2, ngu-8 umdibanise no-1 wakho, ngu-9 ke lowo. Sesigqibile ke ngoku u-4 wethu umphindaphinde ngo-23. Uba uyayicinga ke uzawuthi u-4 umphindaphinde ngo-23 lingana ke no-92. Le nto sigqibo yenza yona le. Size sidlule sifune ke ngoku siphindaphinde lo-4 ngo-23. Into esizawuyenza ke uyenza kanye kanye ngale ndlela ubuyenze ngayo. Kodwa into endifuna ukukhumbula ke ukuthi sibala kwindawo yethu yeshumi, uzobeka u-0 wakhe ekuqaleni. Sawubala ke ngoku u-4 wethu ongu-40 ke kube kwindawo yethu yeshumi. Uzababeka ibe sibala kwindawo yethu ke ye-100, ubuzawuphinda ubeke omnye u-0 kwakho. Sawuthi u-4 umphindaphinde ngo-23 ku-92. Xa siphinda sisenza loo nto ke sawufumana ke ngoku u-92. Kodwa ke ngoku uba lo-4 wethu ekwindawo yethu ye-10 izawuba ngu-920. Kodwa masiye mandimandi ukubonisa uba kutheni sisitsho. Sawuthi u-4 uphindaphinde ngo-3 ke ngu-12 sibe ku-2 wethu. Size ke ngoku funeka kubeke sendaweni yethu yeshumi. Icinge. Siphinde ke ngoku sithi sixhome u-1 wethu, ubeke u-1 wethu. Lo 1 wethu ke lo lapha uphezulu siyamxhaxha ngoba ngulo wesimbale ekuqaleni. Size ke ngoku sithi u-4 umphindaphinde ngo-2 ngu-8 umdibanise no-1 ngu-9. Uyabona nantyala 92 kodwa ke ngoku kuno-0 ngoku ngoba sibala indawo yethu yeshumi. Lo green wethu ke ngoku u-4 ngu-920. Kungoba ke lo-4 wethu ukwindawo yethu yeshumi. Into esizawuyenza ke ngoku inqanaba lethu lokugqibela ukuthi sidibanise ke ngoku u-92 wethu ngo-920. Laa 92 wethu ke ngu-4 umphindaphinde ngo-23. Masenze loo nto ke. Sithi ke ngoku siyadibanisa ke ngoku. Sawuthi u-2 umdibanise no-0 ngu-2. U-9 umdibanise no-2 ngu-11. Sibeke u-1 wethu. Sithi u-1 umdibanise ke no-9 ngu-10. Impendulo yethu ke ithi u-23 umphindaphinde ngo-44 ngu-1012. Sibe sigqibile.